Abuti. Tini mwema haro ya honga mivoti. Ni yangu ni yo mama tenero tivoti. Tini mwema haro ya honga mivoti. Mgucho uwali salama. I know. Ujarure meshigo mai. Mgucho uwali salama. Ujarure meshigo mai.
Night, night. But my mama, I'm there, my nuts, and you're on a night.